ɔdɔfoɔ, aboa bi wɔ hɔ a akamfoɔ anaa asantefoɔ ɛfrɛ no afirinhyiaboa anaa sɛ abosomakotire. Saa aboa koro yi ara so no, aborofoɔ ɛfrɛ no kankankurodo. Saa aboa no ɔdane dane, ɔhu ataaleɛ a sɛne ataaleɛ no kala si tie no ɔtumi dane saa bi. Yɛwɔ nipa bi wɔ asase so ɔte sɛ saa aboa no. Enti sɛ obi ba w'abrabɔ mu nnɛ sɛ ɔyɔnkoɔ na sɛ ɔfiri wo nkyɛn kɔ anaasɛ wakora bi ɔne ne yɛ adwuma na ɔfiri wo nkyɛn kɔ na sɛ ɔka asɛmbɔne to so ama no nyɛ wo a na ɔte sɛ saa aboa a yɛfrɛ no kankankurodo no. Tama na wone sika na ne nua bɛdi no na ɔhyɛ ɔnku no a sɛ nyame bɛyɛ nnɛ nyame ma ne nsa so a woanya totobidi no ɔkeka kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ woagye sikaduro na nkadeɛ na ɛfiri soro bɛte bayera homa mu sɛ obi a nka meto awo atiam na atinsɛ me wei kyerɛ sɛ ɔyɛ kankankurodo. Aberɛ a na wonni asomdwa wɔ w'awaleɛ mu a wowɔ mu nti no asɔfoɔ ha wokɔ nyina ne 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 kɔ ɛtɔ da bi akwankyerɛ korɔ ne 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 yɛ nnɛ nyame kyɛ wo ba no ɔ sɛ woakɔgye abosomba saa nnipa no ɔyɛ abosomba.